era bakazi mu abalokole kamba werera amagezi bwotuukanga mu lukiiko ne bakuwa akazindalo todda mu kwetooloola sooka oyogere kimu kyokka nze zaituni banene ndi mulokole balwane nakyo kubanga kati awootegerekese tolina sabo awootegerekese tologa awootegerekese balo talina byalya ye bano bawulidde n'okuwulira okulokoka